Jesus dot bitcom.
Ujesu kuze kube phakade.
Murutu nalo joke are. Are tsibi pitu ile kai.
Asimazi pitu yephi umfundisi unokusho.
Mari dot bitcom.
Kodwa kuzwe bitcom eshila umfundisi.
Jesus dot bitcom.
Ujesu dot bitcom eshila umfundisi.
Kisanza niketsa di opening remarks.
Kisavula.
I would also like just to comment because of the state that we are in now.
Kulesi simo esibhekene kuso ngithanda ukusho kanje.
I have done research and I've said it to some people.
Ngibhekebhekile ngafundisisa.
Paul was in lockdown.
UPaul wayecindezelekile.
He was in lockdown under house arrest.
Wayehleli eboshelelwe endlini.
And he wrote 4 books.
Wabhala incwadi ezine.
He wrote Philippians.
Wabhala abaFilipi.
He wrote Ephesians.
Wabhala abaFesu.
He wrote Colossians.
Abase Kolose.
Angola le Philemon.
Wabhala incwadi kaPhilemon.
So ke batla ho jotsa bana besu.
Ngithanda ukuntshela namuhla.
Wherever they are.
Lapho ukhona.
Uri the lockdown.
Ukuthi lokucindezeleka.
Eka sihateli evangeli.
Angeke licindezele ivangeli.
Rebala Philippians.
Siyafunda incwadi yabaseFilipi.
Even if it was written under lockdown.
Noma ngabe yabhala icindezelwe.
We read Ephesians.
Siyafunda incwadi yabaseEfesu.
Even if it was written under lockdown.
Noma ngabe beyibhala icindezelwe.
We read Colossians.
Siyafunda incwadi yaseColosse.
When it was written under lockdown.
Yayibhalwe khona lapha icindezelwe.
We read Philemon.
Siyamfunda uPhilemon.
When it was written under lockdown.
Yayibhalwe kuleso simo nayo.
So God can never be suppressed.
Unkulunkulu ngeke acindezeleke.
Therefore we are not moved by these demonic things happening.
Lezi zinto ezenzekalayo zobuzimbi ngeke zisimise.
They are just birth pains.
Ziyangaba zizindlela zokuzala.
But they don't move us.
Futhi ngeke zisishukumise.
Jeremiah.
UJeremiah
was written.
Wayebhalwa.
When the city
lapho indawo
was under siege.
Yayicindezelekile.
And he told them.
Wabatshela.
Ari give yourself.
What is the penny?
To the king Nebuchadnezzar.
Nisinikezeleni kuNebuchadnezzar.
So that you may survive.
Ukuthi nizosinda.
Because guess what?
Ngoba caba ngani lokho?
This is going to happen.
Ngoba lokho kuzokwenzeka.
Like it or not.
Noma ningathanda ningathandi.
They threw him.
Bamphonsa.
Into the pit.
Ejele.
They threw him.
Bamphonsa.
Into the cell.
Ejele.
But why are you prophesying so negatively?
Bathu khuluma kanjani ke leso prophet?
Why do you think you are the only one?
Yini ukuthi uqala ngokuthi wena?
It's going to happen.
Ukuthi lokho kuzokwenzeka.
And the letter was sent.
Yabhalwa incwadi yathunyelwa.
By his servant.
Yathunyelwa inceku yakhe.
To Babylon.
Yathunyelwa eBabiloni.
Are look.
Wathi bhekani.
70 years will end.
Yophela iminyaka u-70. Nizobuya.
Daniel.
UDaniel
understood.
Waqonda.
From the scriptures.
Kulezo incwadi.
That 70 years had come.
Ukuthi umnyaka ongu-70 fikile.
So what I'm saying to you.
Yithini nakini?
And Ezekiel also.
No Ezekiel ngekunjalo.
He wrote by the shores of Nineveh.
Wabhala
ngingi. In Babylon.
Wabhala eBabiloni.
Angola the gospel.
Abhala ivangeli.
And blessa.
Wayasibusisa.
Evangeli.
Lelivangeli.
Mutimu cannot be dictated by worldly events.
UNkulunkulu ngeke ahlukunyezwe izinto ezenzeka emhlabeni.
Rather God dictates.
UNkulunkulu yasho ukuthi kuzokwenzakala emhlabeni.
Because he wrote.
Ngoba wabhala.
These things.
Lezi zinto.
And made them known to us.
Wazenza zazeke kithi.
From the beginning.
Kwasekuqaleni.
So we are not shaken.
Manje ashukumezeke.
We are not scared.
Asithukanga.
Riya ho Revelations chapter 12.
Ncwadi ya yesambulo.
Ke sanza nikilimedisa.
Ngisani bulisa njalo.
Ha ke so riri.
Anga shumayele.
Hallelujah.
Amen.
Ke tsiba ro le tla nthusa le kana ko. Ke ska ya lololo.
Ningisizeke abantu besikhathi.
Le ka di introduce ntsaka ke ska ya lololo.
Yingayi kakhulu.
Impa bathu tswantse bathisahale.
Kodwa abantu mele basizakale kule ndaba.
Hallelujah.
Amen.
Riya ho Revelations chapter 12.
Isambulo 12.
Retlobala.
Sizofunda.
Verse 7.
Verse la 7.
To 12.
Kufika kula 12.
Likanna la mmala le Matthew 24, ne? Halile mahaye.
Nani laphe makhaya ningamfunda Matthew 24.
Yeah, ke tshwere Bible ya Sotho le ya le ya Sekgowa so. Hale mpona ke pheqa hangata so. It's because of the two Bibles.
Let's go. Ke pheta Bible amabili njalo.
Revelation chapter 12.
Isambulo 12.
Mudimaritus.
Amen.
Haribala from verse 7 to verse 12. Iri, jwale ntwa ya eba teng le hodimong. Mikaele le mangeloi a hai alwantsa dragoni. Dragoni ya lwana ina le mangeloi a yona. Impa haba ka ba hlula. mme ha ba ka ba hlola ba ena le ditulo le hodimong mme dragoni e kgolo e leng noha ya kgale e bitswang diabolosi le satane e thetsang lefatshe kaofela ya dihelwa ya lahlelwa ntle ya dihelwa lefatsheng le mangeloi a lona jwale ka utlwa lentswe le leholo le hodimong le re jwale ho hlahile poloko le matla le mmuso wa modimo wa rona le matla a kreste wa rona hobane moqusi wa bana ba bo rona ya neng a ba qosa pela sefatlheo sa modimo motsheare le bosiu o dihetswe verse 11 ire ba mo hlotse ka madi a konyana le ka lentswe la bopaki la bona mme ha ba ka ba re letho ka bophelo ba bona le ho isa lefung verse 12 ya o qetela ire thabang ke hona mahodimo le lona ba ahileng teng ire ho madi ba bi lona ba ahileng lefatsheng le lewatleng hobane diabolosi o theoetse ho lona a halefile hampe ka ho tseba hobane nako ya hae ha e sa le kae ka sizulu
isambulo 12 qala verse 7 kwase kuba khona ukulwa ezulwini uMikayeli nezingelosi zakhe balwa noDrako noDrako walwa enezingelosi zakhe kepha kabaze banqoba nendawo yabo kayabe isafunyanwa ezulwini wayesephonswa phansi uDrako omkhulu inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane odukisa izwe lonke waphonswa phansi emhlabeni nezingelosi zakhe zaphonswa kanye naye 10 ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokukaNkulunkulu wethu nombuso ngokaKristu wakhe ngokuba uphonswe phansi umangaleli wabazalwane bethu omangalelayo phambi kukaNkulunkulu wethu imini nobusuku nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba esekufeni ngalokho thokozani nina mazulu nabahlali kuwo maye kuwo umhlaba nabakuwo nakuwe ululwandle ngokuba uSathane wehlele kini enolaka olukhulu azi ukuthi unesikhathi esifushane
Hallelujah.
Amen.
There was war in heaven.
Kwaba khona impe ezulwini.
Hunona lentwa lehodimo.
Kwaba khona impe ezulwini.
Ha ri hlahella re balla Genesis.
Masifunda incwadi ka Genesis.
Ri thola uri Satan use awile.
Sithola ukuthi uSathane use wile.
Uile jwang.
Uwe kanjani na?
Ubani hunona lentwa lehodimo.
Kwaba bekunempe ezulwini.
And the Bible ya ri hona.
Iya sitshela iBhayibheli.
Iri uwethe lefatsheng.
Ukuthi uwele emhlabeni.
And o halifile.
Futhi ukuthukuthele.
Hobani nako ya inyane
ngoba isikhathi sakhe sifushane
so lefatshe mona re deala ka Satan o halifile
sibhekene no Satan o thukuthele lapha emhlabeni
hobani atsi ba uri nako ya inyane
ngoba uyazi isikhathi sakhe sifushane
ke just introduction ke a lidumedisi
ngiyanibingelela njalo
ha ri ye ho scripture sa rona saka jeno hallelujah
namohla sizofuna
1 Timothy chapter 2 verse 1 to 6
uka Timotheo
we'll keep this scripture in mind
Sizoyibeka lencwadi emqondweni.
We'll come back to it.
Sizobuya kuyo.
1 Timothy chapter 2 verse 1 to 6. Iri jwale khuthatso ya ka ya sehloho kiri. Diqelo le mirapelo. Le dithapello. Le ditebogo di etsetswe batho bohle le marena bohle ba bahulung. Ho re tle re iphilele khotsong le boiketlong ka borapedi bohle le ka bogabane. Hobane ho ke ho molemo ho gahlehang ho modimo mmuluki wa rona o ratang ho ba batho bohle ba bolokehe mme ba fihletse bonya nnete ho bane modimo o mong fela le mmuel le mahareng a modimo le batho o mong e leng Jeso Kriste motho ya inetseng ho ba topollo ya bohle ke bo bopaki bo neilwe mihleng ya teng ka sizulu
nguka Timotheo oqala verse 2 Ngakho ke kuqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka nokucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke amakhosi nabo bonke abakhulu ukuze sihlale kahle ngokuthula ngokumesaba uNkulunkulu nangesizotha esipheleleyo lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ngokuba munye uNkulunkulu munye nomlamuleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu umuntu uKristu Jesu owazinikela abe yinhlawulo yabo bonke ukuba ngubufakazi besikhathi esizayo esiyiso. Amen.
The vision of this church, it's based on Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me.
Amen.
Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom from the prisoners and recovery of sight for the blind. To set the oppressed free. And to proclaim the year of the Lord's favor. This is our job. All the time. And the mission statement. We preach Christ with all the wisdom that God has given us so that we may present everyone perfect in their relationship to Christ. Hallelujah.
Amen.
That's what I'm hoping to achieve today. More Timothy, 1 Timothy chapter
2,
verse
1
to
6.
Timothy is, Paul writes to Timothy.
He
refers first of all, I urge you. But then how can he say first of all? He's already in chapter 2. But he's saying first of all. What was he doing all along in chapter
1?
What did he waste time in chapter 1? We need to understand that. When you go to 1 Timothy chapter 1, verse 3, Paul says, I left you in Ephesus. I left you in Ephesus. Ke kopa re bale.
Ncela sifunde.
Are jwalo ka ha ke ne ke o laele mohlaki ya ke yang Macedonia ka re o sale Ephesus hore o tle o laele ba bang. Ba tle ba seke ba ruta thuto e sile, mme ba seke ba inela ditshomo le ditaba tse sa feleng tsa masika e leng taba tse hlaisang dikgang e seng kgagiso ya ntlo ya Modimo e tiiswang ka tumelo le jwale ke sa o laela jwalo. Kopo e bale.
Verse 3. Njengokuba ngakutshela mhla ngiya eMacedonia ukuthi wohlala e-Efesu ukuze uyale abathile ngokuthi bangafundisi okwahlukileyo futhi banganiki izinganekwane nezindaba zolibo olukhuzana ezingapheliyo ezingaba ukuphikisana nokuba ziqhube isimo sikaNkulunkulu.
Hallelujah. Paul left Timothy in Ephesus.
Paul washiya uTimothy
eEphesus. He says he went to Macedonia.
Why eMacedonia?
And Paul, when I consider this, I consider he wrote a strategic letter.
Why ibhala lencwadi ngokuhleleka?
A strategic letter.
Lencwadi wayibhala ngokuhleleka.
You see, at a board level, you write a letter at a strategic level. Then the detail is for the lower level. Because Paul wrote a letter to the Ephesians. And he told the Ephesians in chapter 1. You are blessed with all spiritual blessings. In chapter 2. Are you God's workmanship? Chapter 3. Through the church, the manifold wisdom of God will be manifest. Will be shown to the rulers and principalities in heavenly places. In chapter 4, he says,
chapter 4,
I retrieve long over the way you used to talk. Change your attitude. In chapter 5, he says,
chapter 5, Ute.
So he's giving the detail. I'm talking about the church. He's giving them the details. Or how they're supposed to behave. In chapter 5. He says, husbands, love your wives. Women, respect your husband. Children, obey your parents. In chapter 6. He says, put on the full armor of God. But when he talks to Timothy, he says, first of all, I left you there as an elder, as a leader of the church, as a pastor of the church, first of all, first of all. So God lets us in.
Unkulunkulu uyasibonisa manje.
Into what the leaders must be worried about.
Ukuthi laba abaphethe mele bakhathazwe yini na?
What must they be worried about?
Ukuthi abaholi mele baphethe bakhathazwe yini na?
Timothy, you are an evangelist.
Wena Timothy ungumvangeli.
You are a great preacher.
Ungumshumayeli.
You are a man of God.
Ungindoda enkulunkulu.
We could call you Papa today.
Singakubiza uPapa ngewanamuhla.
But we're saying to you, first of all. First of all. He's saying prayers. Prayers.
Imkulego.
Prayers.
Imkulego.
First of all, Timothy.
Okokuqala Timothy.
The first thing that you do. Is prayers.
Imkulego.
Aries, you see, you are there.
Ulapho Timothy.
People are worried kama sika.
Abantu bakhathazekile ngisho.
People are worried about genealogies.
Abantu bakhathazekile ngezi.
You see in Ephesus.
Uyabona Ephesus.
Ephesus is in Greece.
It's a Greece.
On the border next to Turkey.
Phambi kwakho Turkey.
They had too many gods.
Bekunabo nkulunkulu abaningi.
People that know Greek.
Abantu abazi isiGreek.
Mythology. They have too many Greek.
Banabo nkulunkulu abaningi.
They have Zeus.
Bano Zeus.
Khonaje in Ephesus.
Khona manje Ephesus.
Their god was Artemis or Diana.
Beglo Artemis or Diana unkulunkulu wabo.
Or they have abo Apollos.
Beno Apollos.
Bo Aphrodite.
Onkulunkulu abahlukelwe Aphrodite.
How about langwana?
Mufuna ingane.
U sacrifice to this god.
Melu nikele kulunkulu.
How about Apula?
Mawufuna imvula.
Or sacrifice.
Unikela kule nkulunkulu.
How lwana?
Uma kuliwa.
Ubisa this god.
Ubisa lo nkulunkulu.
For every season there's a god.
Kuwo sonke isikhathi kunonkulunkulu.
And abantu babang.
Abanye abantu.
Khona mo.
Khona lapho.
Nebahlabisa.
Bebehlaba.
Bana babona.
Behlaba ingane zabo.
Banehela ka divisions.
Banikela ngalabo abangakalani labantu besilisa.
To please their gods.
Ukuthi bathulise onkulunkulu.
Are you still in that place?
Ukushiya kule ndawo Timothy.
You still in that place?
Ukushiya kule ndawo Timothy.
But the first thing you must focus on.
Kodwa ukuqala uma ubhekane nako.
Ke prayer.
Umkhuleko.
Ke prayer.
Umkhuleko.
And are all men?
Bonke abesilisa.
All men.
Bonke abesilisa.
All.
Oh, bonke abantu.
Bathu kaufela.
Abantu bonke.
Bathu kaufela.
Abantu bonke.
Urapela bomakhi.
Ukhulekela bomakhelwane.
Kapili, kapili, kamurao.
Ngaphambili ngasemuva.
Left and right.
Noma ngakuphi na bonke.
Ubarapela kaufela.
Ubakhulekela bonke.
So, and are we pray four types of prayers. Prayers, supplications,
Imkulego.
Intercessions, and thanksgiving.
Musa, nokucela.
And thanksgiving.
Nokubonga.
Aro ubarapela kaufela.
Ubakhulekela bonke.
So, Timothy fats abantu bayi 20.
Uma uThimothy bekazi abantu abawu 20.
Ubarapela four types of prayers.
Ubakhulekela imkhuleko emine ehlukileyo.
Babang bana le bana
abanye bane ingane
batshwere ke nyaupe
bakubhema nyaupe
wa ba rapel
mina bakhulekele
tshwantsa ri rapelle ntwe
mina ikhulekele na le yonto
babang wa ba bana le high blood
abanye bagula ushukela ukhuphukile high ikhuphukile
everything
konke lokho
cancer
ukhenza
wa ba rapel
mina bakhulekele
babang ke problem ya msebenzi
abanye bafuna imsebenze.
Baba inki manyalo.
Abanye bafuna umshado.
Ke finance.
Abanye yimali.
Waba rapel.
Uyabakhulekela bonke.
Waba rapel kaufela.
Bonke laba bantu bela bakhulekele.
And waba lebuhela hapi.
Futhi yababongela.
And urapela all those in authorities.
Bonke laba baphethe ikhundleni.
Urapela di councillors.
Mela phatha khulekela ba councillors.
Arapela di mayor.
A councillor ma mayor, khulekela ma mayor.
Arapela di MEC.
Akhulekela mo MEC.
Arapela di premier.
Akhulumela akhulekela bo premier.
Atlomo arapele cabinet.
Akhulekile cabinet.
Arapele president.
Akhulekile president.
Ha dikolo di ntsha dithapelo.
Ma ikolo zikhulezi keeping mkhuleko.
Eh huntswa dithapelo zikolong.
Mangabe ikolweni akusakhulekwa.
It's because how arapello.
Ngoba akukhulekwanga.
Bathu ba haba rapello.
Labantu abakhulekelwanga.
Because we cannot live peacefully.
Ayeke siphile ngokuthula.
Risaba rapello.
Singabakhulekelanga.
Ngwana next door.
Umntwana wamakhelwane.
U super so.
Uyasokolisa.
Because arapello.
Akakhulekelwanga.
Paul ujotsa Timothy.
Nangu Paul uthi
arapella bathu kaufela.
Khulekela labo bonke lababantu.
Bawo batsibani.
Labo baziyo.
Okay, nake kenya bawo batsibani.
Amen, ngiyakufakelela ke lokho.
Ngiya ukenya.
Nawe ngiyakufaka.
Because when I maybe you tare nna ha ke batsebe ka ofela ha ke ba rapella jwa mara a rapella batho ka ofela
uthi khulekela bonke abantu
nahana ro rapella ka ofela
qabanga nje khulekela wonke umuntu
a rapella batho ka ofela
uthi khulekela wonke umuntu
Timothy
khulekela wonke umuntu
u rapella back opposite
ukhulekela bangasemuva ko lahlala ngakhona
u rapella ka right ka
nangaba bahlala ngapho makhelwane
lika u left
nanga la uyabakhulekela
oba rebulela uqeda
ubakhulekela ubabongela umuqeda
ene kya ujwezi
ngiyakutshela njalo
aba succeed
uma bephumelela
lwena wa succeed
na uzophumelela.
I always use this example.
Amen.
I always use this example.
Ngiyathanda ukubeka lo mzekelo
ngiribona
bheka la
Usayitsa niks.
Ungenze lutho.
Usayitsa niks.
Ungenze lutho.
Umakhelwane wawo.
Umakhelwane wakho.
Utswela pili.
Uyaqhubeka.
Ukenya lebota.
Ufaka ibonda.
Umakhelwane wawo.
Nomakhelwane ngala.
Ukenya lebota.
Ufaka ibonda.
Wena awayitsa niks.
Wena wenze lutho.
Kamurawo.
Ngasemuva.
Ukenya lebota.
Ufaka ibonda naye.
So una le lebota three sides.
Eh sekuvaliwe ngala
la. So benefitile.
Nawe ke usuphumelele.
Material yasala.
Manje nawe usunawo material.
Material yasala yabo makhelwane.
Imaterial yokwakha yasala yabo makhelwane.
Abathi buri bayiseni.
Abazi benzeni.
Tsantsi bayilahle because babatla upave
me. Ngoba manje sibefuna lokupave mele balahle le material.
Bayifa wena.
Bayiphe wena.
Sona le material.
Nawe usuno material.
Awareka niks.
Awathi awuthenganga lutho.
Rapela bo makhelwane.
Khulekelo makhelwane.
Rapela bo makhelwane.
Khulekelo makhelwane.
It's impossible to hate someone.
Akululanga ukuthi uzondothize.
Omurapelanga.
Umthandazelayo.
It's impossible for you.
Akululanga ukuthi
ube le jealous.
Ukuthi ube nomona.
For umuntu omurapelanga.
Lo muntu omkhulekelayo.
It's impossible for you.
Akwenzeki.
Who celebrate?
Ukuthi ujabule.
The failures tsa motho mo rapella
ukhuleka kwa motho mkhulekelayo
because wa mo rapella
ngoba uyamkhulekela
so how could her failure ubo celebrate
ungajabula kanjani na motho mkhulekelayo ahluleke
and how mo rapella in the open
umkhulekele nje la kubonakala
khona because the God that we work with is in the secret
ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo usemfihlakalweni
no it is in secret that you pray for them
kusemfihlakalweni lapho sikhuleka khona
you thank God for them in secret as well
ubonga uNkulunkulu emfihlakalweni ubabongele
for them whatever their mess ups are
we yakhathazeka emfihlakalweni
trouble you
mele ukhathazeke
you can't laugh
awukwazi ukuhleka
but it will be possible for you to celebrate
kodwa kulula ukuthi ujabule
when they succeed
uma bephumelela
because you are praying for them
ngoba uyabakhulekela
because you are praying for them
ngoba uyabakhulekela
that's what God has called you
uNkulunkulu kubizele lokho
my message was Jesus Wayawaya
uJesu Wayawaya
Jesus is still interceding even today
uJesu sasikhulekelana namuhla.
He says it is finished.
Uthi kuphelile.
But he is still interceding.
Kodwa namuhlo sasinxusela.
Timothy is left.
UThimothy usele.
With a task.
Nomsebenze.
To say again.
Ukuthi
first of all you are praying.
Okokuqala mina ukhuleke.
You want to go out and set out a tent.
Kumele uyobeka itende.
But first of all you are praying.
Okokuqala kodwa mina ukhuleke.
We can't live in peace.
Asikwazi ukuphila ngokuthula.
When leaders make crazy decisions.
Maba abaholi bangenzi aba inqomo eziphele as right.
Because we are not praying for
ngoba sibakhulekeli
we can't live in peace
asikwazi ukuphila ngokuthula
when the neighborhood kids
uma ingane zendawo
going crazy
zingazisangana
but it's because we are not praying for
ingoba singakhuleki
verse 3
iverse lesithathu
irihona homulimo
lokhu kubalekile
and ukhathlisa mudimo
kuthokozisa uNkulunkulu
when you pray for all people
uma ukhulekela bonke abantu
this is God
kujabulisa uNkulunkulu
he's saying as a leader Timothy
njengomholi Timothy
strategically
hlela kahle
you are praying for people
ukuthi ukhulekela abantu
verse 4 iri
iverse lesine
God wants all people to be saved
uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe
all people to be saved
ufuna bonke abantu basindiswe
and people get saved
abantu bazosindiswa
the evangelism is the end product
ukuvangeli yiloko okugcina
impa first of all
kodwa kokuqala
you are praying for them
uyabakhulekela
He God wants them to be saved.
uNkulunkulu ufuna basindiswe.
But first of all.
Kodwa kokuqala.
You are praying for them.
Ubakhulekele.
You pray for all of them.
Ubakhulekele bonke.
Then it's they get saved.
Kanti bazosindiswa.
Hallelujah.
Amen.
Right, understood.
Siyaqonda kodwa
lenda.
Verse 1
doesn't say I want all men to be saved.
Cha, verse 1 akathi abantu basindiswe.
I first pray for them.
Ukokuqala bakhulekele.
And then when you pray for them we live peacefully.
Uma bakhulekele sizophila ngokuthula.
And they will come to the knowledge of truth.
Bazothola ulwazi lweqiniso.
Because God wants them all to be saved.
Ngoba ufuna uNkulunkulu bafuna basindiswe bonke.
That's the order.
Indawo indlala emele khambe ngayo.
Ayizwa kini.
Ayenziwe yimi le ndaba.
Verse 5 iri there's one mediator between men and God.
Munye uNkulunkulu phakathi komuntu noNkulunkulu noNkulunkulu.
Not grandfathers.
Hayo omkhulu.
Not bomalume.
Hayo bomalume.
Not boragadi.
Hayo mamncane.
Uyabona basuthu.
Uyabona besuthu.
Or mazulu.
Ubona bezulu futhi.
Or machangane.
Ora bashangane.
Or mavenda.
Ora bovenda.
Rithepile ntwe.
Sithembile lento.
Impa Paul.
Kodwa uPaula.
Una bawona uzotsa Timothy ari bona bathu ba bua ka taba ya masika.
Yala labantu bangalo bakhuluma ngeyihlobo.
Because bayihlamme ka taba ya masika.
Ngoba bayibophelele le ndaba ya
yihlobo. Bayihlamme and ukuba le maGreek.
Ukhuluma ngamaGreek njalo.
Bayihlamme.
Bayibophelele.
Bari wena ona le party.
Bathu wena une party.
Because malume.
Ngoba malume.
Ulayitsa so.
Wenza kanje.
Ori ngkhunu.
Nomugogo.
Ari Because 2 Corinthians chapter 5.
Verse 17. Any man be in Christ.
He's a new creation. The old has gone. The new has come. So when somebody's out trace it out on Hunua how.
Manjo muya saloga bebe.
Or malumwa how.
No malumwa ako.
Hai so needs.
I kulum lendab.
And arabatu wow.
Uti labo bantu.
Arilayabatu wow.
Yala labo bantu.
Bare rang efangheri ew.
Aba shumele lolo fange.
Bake ba stop.
Bambe. Batul.
Because there's one mediator.
Ngoba munye mkulumele.
Between men and God.
Phakathi kaNkulunkulu nomuntu.
Is Christ Jesus.
UKristu Christ Jesu.
Bathu bayithwarisa hloho.
Abantu bayiphathisa ikhanda.
Hey kamasika.
Ngawo ke ihlobo.
Empa na.
Kodwa mina.
Akisheba.
Mangibheka.
Who Matthew chapter 1 verse 1 to 5.
Matthew 1 1 to 5.
Usheba lisika la Jesu Christ.
Ubheka inzalo kaJesu.
Utathola hona mo.
Uzothola khona lapho.
Kuna le bathu.
Kunabantu.
Family.
Emndenini.
Lining ya Jesu Christ.
Emlandweni kaJesu.
Bo Davide ba Davide.
O Davide laba.
Ba ile babulaya.
Ba bulala.
Uria.
Uria.
Ba batla Bathsheba.
Efuna Bathsheba.
After hona mo.
Emva kwalokho.
Kuna le babamba ile bafihla.
Kuna abanye bafika.
Ba bulaya bana ba bobona.
Ba bulaya abakuba.
And then uthola uri nwana uyiwana ula escape because ula patiwa ke muruti wa nako eo.
Omunye wa fihla umfundiswe ndawo.
Or I balehela nto to the desert.
Omunye wabalekela hlane.
That's the lineage.
Na umlando ke lo ka Christ.
Impa Jesu Christ utswile.
Kodwa nangu Jesu khona kuyo lo ndawo.
So Paul uzwetsa Timothy.
Nangu Paul utshela uThimothy. Ari
bathu bayithonisa stress kamasiko.
Ey bayikhathaza labantu ngeyihlobo esho.
Ari ba stop.
Mabame bayeke.
Barera.
Bayeke ukushumayela lo mvangeli.
Barera evangeli ebo fambathu.
Bashumayela ivangeli libophelela abantu.
Jesu ari dumela uyena.
UJesu tivuma kuye.
Ari Maria Jesu.
Agazi ka Jesu.
Ha uhlatswa.
Mali kuhlanza.
Ha Maria Jesu.
Mali kuhlanza igazi ka Jesu.
Ha uhlatswa.
Likuhlanza.
Uba sibuwa sesitsha.
Uba isidalwe sesisha.
Sahlale difitile.
Okwakudala kudlulile.
Jwale bana.
Laba bona.
Bawujwetsa.
Bakutshela ukuthi.
Bari bulla.
Bathi wena.
Bari bulla bari.
Bathi usoke.
Bari bulla.
Bathi soka.
Bari hey.
Bathi
Bari hey.
Bathi hey.
Tsamonka.
Hambo thatha.
Keleri ya tawu.
Uthathe inyembezi yengonyama.
Unke.
Uthathe.
Limina.
Ifinyela.
Lahlowu.
Lendlovu.
Utlaba sharp.
Uzolukelwa.
How ka khutla.
Umubuya.
Utlaba sharp.
Uzoba right.
Paul are no.
Cha,
eshupa. Are no.
Ayibo,
eshupa. Are no. Are midimi mingata.
Hey, baningi onkulunkulu. Baningi onkulunkulu.
The hallelujah stressa.
Dala nikhathaza.
Kadingaka.
Ngenyanga.
Bathu bashwang.
Abantu abanjani?
Irawo bale party.
Umune party.
Bari no.
Bathi.
Huna le mung.
Kunomunye.
Aling strong.
Onamandla.
Iyawu yena
hamba kuye
utla uthusa
uzokusiza
muruta ephete
hey
iri omunga tsamaya
umunya hambe
atsuhile
avukile
aru ya unga kaya hayi
atshiye nyangeni
aru fihla strateng
umefika lapho
ha fihla strateng
umefika lapho emgwaqeni wakhona
abone
abone
uhlomile tente
eh sekunetende kwanyanga
uhlomile tente
kunetende kwanyanga
uhlomile tente
kunetende kwanyanga
aru abuza
umebuza
bare mutho uyile
hayi akasekho babunyanga
rishapa digupuso
hayi ubona nje sidansa
uyile
cha uhambile
utla fella kaya mutho wa Jesu
eh bakithi kuzophelelana
uthepela bathu bawo
eh yini uthemba labo ba
Jesu ushwetsi
uJesu kufele
Jesu ushwetsi
uJesu kufele
Bishop hawushwela
uBishop akakufelanga
liPaul hawushwela
noPaul akakufelanga
liPeter hawushwela
noPetros akakufelanga
liPapa hawushwela
noPapa akakufelanga
ushweletse kuJesu
uJesu yedwa wakufela
regardless of your status
noma ngabe ume kanjani
ushwetsi
ufela uJesu
Jesu wayawaya
uJesu wayawaya lo
Jesu
uJesu ngqo
yena ushwetsini
uya yedwa okufele
yena ushwetsini
uya yedwa okufele
that's why wena uthwanzi uyitrouble
ingakho mina uyikhathaze
kayena
ngaye
uyatsamaya
uyahamba
ulophaphatha
uyophaphatha
for ngkhunu
phaphathe kugogo
anasa khona urekela diet
nogogo bengakwazi ukukuthengela ichathulo
maybe unasabathle mo how
mhlambe bengafuni noma wakho
or maybe unasabathle intatu wakho
mhlambe kafuni nobabo wakho
yetsa lanthuzi
ziyenzeka lezi zinto emndenini
ntatu wahutsika thata
Ubaba kukhuleka buhlungu.
Uthi kathatha lwena.
Na ukhuleka buhlungu.
Impha uqeda ubatla udilike go bathumba.
Kodwa moqeda uyofuna inhlanhla kulabo bantu.
Jeso yena.
UJesu uqobo.
He became poor.
Wahlupheka.
So that he may become rich.
Ukuthi wena uzoba nempumelelo.
He died for you.
Wakufela.
He died for you.
Wakufela uJesu.
Why usaphaphatheli yena?
Why ungaphaphathi kuye?
Yena muthu o today, even today, he wants the best for you.
Nanamuhla sakufunela okungcono.
When he was on earth,
umese hamba emhlabeni.
He wanted the best for you.
Wayekufunela okungcono.
John 10 chapter verse 10, chapter 10 verse 10.
UJohn 10:10.
I came that you may have life.
Uthi ngizile ukuthi ube nempilo.
And life to the full.
Impilo ngokuchichimayo.
In life.
Empilweni.
In death.
Ekufeni.
In resurrection.
Ekuvukeni.
And forever.
Kuze kube
naphakade. He wanted the best for you.
Wayekufunela okungcono.
But Timothy.
UTimothy.
You have these people.
Unalabantu.
Bayakuphaphatha.
Bayakuphaphatha.
Bayitshwarisa stress kamasika.
Bayikhathaza ngehlobo.
Are first of all.
Okokuqala
Timothy.
Bakhulekele.
Ukubabatsibe.
Ngicela bazi.
Urememeri umungu.
Ukuthi munye umlamleli.
Ukuthi umuntu.
Phakathi komuntu.
Limudimu.
NoNkulunkulu.
KuJesu Kristu.
UJesu kuphela.
Jeso Wayawaya.
UJesu Wayawaya.
Jeso Wayawaya.
UJesu Wayawaya.
Ritobala abakolose.
Sizofunda incwadi yabakolose.
Colossians chapter 1.
Kolose ukuqala.
Verse 15.
Verse 15.
Ke a tshepa wena mmentate abuti ausi.
Wena mama baba.
Umametsi semoni ena.
Ulalela umlayezo.
Wathuseya.
Uyasizakala.
Wathuseya.
Uyasizakala.
Jeso Wayawaya.
Jeso Wayawaya.
Colossians chapter 1 verse 15 to 18. Iri, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is the head of the body, which is the church. He is the beginning and the firstborn among the dead, so that in everything he might have supremacy. Yeah.
Kwabasekolosokuqala from verse 15. Yona ingumfanekiso kaNkulunkulu ongena kubonwa izibulo lezidalwa zonke ngokuba wadalelwa kuyo yonke okusezulwini nasemhlabeni okubonwayo nokungabonwayo nokuba nezihlalo zobukhosi nokuba yimibuso nokuba yizikhulu nokuba yiziphathimandla konke kwadalwa ngayo. Kwadalelwa yona ingaphambi kwakho konke nezinto zonke zimi ngayo. Yona inhloko yomzimba ngisho ibandla engukuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngokuqala ezintweni zonke.
Wabona? That's the other thing. Jeso Wayawaya.
Jeso Wayawaya.
Jeso Wayawaya.
Jeso Wayawaya.
Wena mo hayi.
Wena lapha ekhaya.
Uri utshwere culture ya hao.
Uthi uphethe isiko lakho.
Utshwere tradition ya hao.
Uphethe ukwenza kwasekhaya.
Jeso.
UJesu.
Is the firstborn.
Uqala isiko.
Among the dead.
Kwabafileyo.
He is your proper.
Unguye ngqo.
Ancestor here.
Uhuye.
If uri batlala tla di ancestor.
Uma ufuna amadlozi.
Kena ushule mpeli.
Uyo wafaqala.
Uri ancestor tsa hao.
Kuba kwamadlozi akho.
So uphaphathela yena here.
Manje kumele uphaphathelele uguqele
yena. Uphaphathela yena here.
Uguqela yena uphaphathela.
Because he was the firstborn.
Ngoba ubeyizibulo.
He was the firstborn.
Ubeyizibulo.
He was the firstborn.
Ubeyizibulo.
He is the firstborn.
Ubeyizibulo.
Hallelujah.
Amen.
Ke batla obala the last scripture.
Rikwala. Ufuna ukuthi yokugcina sivale.
Jesu Wayawaya.
Sithu Jesu Wayawaya.
Ngiyathemba ri kajenu.
Ngiyathemba namuhla.
Harinze ri bala di scriptures ena.
Masifunda lezi ncwadi engizikhiphile.
Rilera thusahala.
Sisizakele.
Uri rarapela.
Ukuthi siyakhuleka.
Rarapela.
Siyakhuleka.
Even though Paul.
Noma ngabe uPaul.
Ana khuthatsa.
Ebe khuthaza.
Timothy a leader.
UTimothy umholi.
Of the church.
Umholi webandla.
But God is loving.
UNkulunkulu luthando.
Because God shows us.
UNkulunkulu uyasibonisa.
His strategy.
Indlela yakhe.
He does not exclude.
Akashinga phandle.
Normal man.
Umuntu nje.
To how he thinks.
Ukuthi ucabanga kanjani.
So, lwena
nawe futhi.
even if you are not a leader,
ungewe numholi,
you can take this thing.
Ungayithatha le nto.
Yorapela bathu bonke.
Ukhulekela bonke abantu.
All those in power.
Bonke abasemandleni.
Yes, your neighbors.
Aba makhelwane bakho.
Because you know it pleases God.
Ngoba uyazi lokho ukuthokozisa uNkulunkulu.
Because God wants all men to be saved.
UNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe.
And to come to the knowledge of truth.
Nokuthi baze elwazini lweqiniso.
Ngikhuthela ho revelation.
Ncwadini yesambulo.
Hane ke etsa introduction.
Uma ngivula.
Kilidumedisa.
Nginibingelela.
Rile rabala ho revelation.
Sifundile incwadi yesambulo.
Ra rhula abalintwa.
Ukuthi kuyoba nempi.
Ha re thola.
Masithola.
Bibeleng.
EBhayibhelini.
Hore Satan usale lefatsheng.
Ukuthi uSatan usemhlabeni.
Bathu babangata.
Abantu abaningi.
Ba re maybe Bible confused.
Bathi iBhayibheli alinandlela alihlangahlangene.
Nike always kiri.
Njalo ngithi.
Baba le revelation.
Baba fundi incwadi yesambulo.
Baba le tenolo.
Bavula incwadi yesambulo.
Babone.
Babone.
Uri dintho diqadile jwang.
Ukuthi izinto zaqala kanjani.
Satan ufihlile jwang lefatsheni.
Wafika kanjani na uSatan emhlabeni.
Ulwa balentwa.
Kwaba nempi.
Awela fatshe.
Wawela phansi.
Ugeloyisa bathu.
Uhlahlekisa abantu.
And uyetsa abantu basikatsi bamudimu.
Wenza abantu bangamazi uNkulunkulu.
Mudimu impatient.
Kodwa uNkulunkulu unesikhathi.
Revelation 20, Tenulo 20.
Sambulo 20.
Kitla ebala ka sutu no. Verse 12. Ere kanto bona bafu, baba nyinyane le baba holo ba emi pelati roni, hapetwa di buka, hapetwa buka e ngwe ili mbuka ya bophelo. Me bafu ba ahlola ka tse ngo dilweng dibukeng tseo e le mesebetsi ya bona le watle la busetsa bafu ho ba lona ba ho lona lefu le lebitla la ntsha bafu ba ho tsona e mong le mong a nto ahlolwa ka mesebetsi ya hae lefu le lebitla la tsa agelwa letshele la mollo ke lona lefu la bobedi mme e mong le e mong ya sakang a fumana a ngodilwe bukeng ya bophelo a agelwa letsheng la mollo.
Esambulo 20 verse 12. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshilwe ezincwadini njengokumisebenzi yabo nolwandle lwakhipha abafileyo babekulo nokufa nehaidesi kwakhipha abafileyo ababekulo bahlulelwa yilowo nalowo njengokumisebenzi yakhe. Ukufa nehaidesi kwaphonswa echibini lomlilo, lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyiswanga elotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibini lomlilo.
Rerebala Revelation chapter 12.
Sifundile isambulo 12.
Ure hula ba lentwa lehodimo.
Ukuthi kwaba nempe zulweni.
Satan awela lefatsheni.
Wawela phansi uSatan.
Satan ugeluhise batho.
USatan udukisa abantu.
Satan utlo ahlolwa.
USatan uzohlulela.
Mo riqetang ho balating.
Lapho siqeda ufunda khona.
Hore lifu.
Ukuthi ukufa.
Litla hlatsa batho.
Lizohlipa abantu.
Ba lengholona.
Abakulo.
Mawatle.
Ama izilwandle.
Atla hlatsa.
Na uzokhipha.
Bathu ba leng ho ona
aba phakathi abafele
ngoba ni Satan utlo ahlolwa
ngoba uSatan uzohlulelwa.
Jeso utlile.
UJesu uzile.
Utlile.
Uzile uJesu.
Utlile atlo phulusa abantu
azosindisa abantu
ngoba ni yahla kahlulo
ngoba siyeze isikhathi sokwahlulelwa
yawo ahlula lefatsi lena
kwahlulela lomhlaba
ngoba ni Satan uteng
ngoba uSatan ukhona.
Satan uteng
uSatan ukhona
usinse dinto
umoshe izinto.
Ngwanesu
wena mtakwethu
kya ukhuthaza kanjeni
yakukhuthaza namuhla
kiritsiba
yazi lokho.
Uska ba palong.
Ungaba kuleso sibalo.
Palong ya batho.
Esibalweni salabo.
Ba ahlulwang.
Abazohlulelwa.
Ba ahlulwang le Satan.
Abazohlulwa no Satan.
Eka ulirabele.
Ngathi wena umameli.
Ubani Satan.
Ngoba uSatan.
Ula rabela lehodimo.
Azanga mamela ezulwini.
Abatla ho iphamisa ka hodima modimo.
Waifuna ho iphamisa phezu kwaNkulunkulu.
Eh, abatla ho iphamisa ka modimo.
Waifuna ho iphamisa phezu kwaNkulunkulu.
Impa Jesu.
Kodwa uJesu.
Ula ikokobetsa.
Wayithoba.
Even to death on the cross.
Waze wayithobela nasekufeni.
Ende modimo amuphamisa.
uNkulunkulu wamphakamisa.
Modimo amuphamisa.
Wamphakamisa uNkulunkulu.
Amufa libitso.
Wamupi gama.
Leka hodima mabitso ohle.
Ngaphezu kwamagama onke.
Ende kamadi ya Jesu.
Yegazi lika Jesu.
Rafumana puelano.
Sathola ukubuyisana.
Impa modimo watla.
Kodwa uNkulunkulu uyabuya.
Ubani Satan ufihlile lefatsheni.
Ngoba uSatan ufike emhlabeni.
Uwile lehodimo.
Uwile ezulwini.
Awela lefatsheni.
Uwele emhlabeni.
Lefatsheni lona.
Nali umhlaba nawo.
Litlo ahlolwa.
Lizohlulelwa.
Skai thola palong ya Satan.
Unga stoli ke kuleso sibalo.
Kya ukhuthatsa kajini.
Ngiyakhuthaza namuhla.
Kiro amhele murena Jesu Christ.
Ngiyamkela uJesu njengenkosi nomsindisi.
Eh, ili mphulisi wawo.
Njengomsindisi wakho.
Uthile uphulusa.
Uzokusindisa.
Awu emele.
Akumele.
Umudimo.
UNkulunkulu.
Awuthwaye.
Akubeka uphawu.
Kamadi.
Ngegazi.
Eh, moyo uhalelelanga.
Umoya engcwele.
Udule wena.
Uhlale kuwe.
Kuyona into yokuchallenge ngayona.
Yiko lokho ikubeka phambi kwakho namuhla.
Ube lemmeli yalemungu.
Ube nommeli oyedwa.
Usikahlula umatha.
Ungaloku gijima.
Umathela dipeyiti.
Ugijimela ipeyiti.
Dingaka.
Ugcatshwa neinyanga.
Hey.
Amen.
Lidikele ditsa ditawo.
Nenyebezi zeingwenya.
Lema mina aditlou.
Nama finyele indlovu.
Jeso fela.
Jesu yedwa.
Ka Maria hai.
Ngegazi lakhe.
No stress.
Akukho kunye.
Maria Jesu.
Igazi lika Jesu.
Wafafatsa.
Uyagcoba.
Monle mo utsama yanti.
Konke la uhamba khona.
Jeso fela.
UJesu kuphela.
Wayawaya.
Wayawaya.
.bitcom.
Kuze kube phakade.
Jeso fela.
UJesu kuphela.
Ngwaniso.
Wena mtakwethu.
Ngibatla urapela lwena.
Ngicela ukukhuleka nawe.
Ngibatla urapela lwena.
Ngicela ukukhuleka nawe.
Uthapita thapelo ena leni.
Uzophinda umkhuleko emva kwami.
How Peter Tapelo ina leni.
Umkhuleka lomkhuleko nami.
Uthlaphuluso.
Usindisiwe.
How uqeda.
Umuqeda.
Ubale iBhayibheli.
Ufunde iBhayibheli.
Uqale.
Uqale.
Evangelini ya Johane.
Uqale evangeli lika Johane.
Uthole impilo ubale.
Uqhubeke ufunde.
Ubale.
Ufunde.
BaRoma.
Ufunde abakwase Roma.
Bukenya Efeso.
Encwadini yabase Efeso.
Ufumane.
Uthole.
Kereke.
Ibandla.
Ere rank Christ.
Ekhulu elishumayela uChrist.
Ere Jeso fela.
Elithi uJeso kuphela.
Jeso wayawaya.
Jeso wayawaya.
Isimetsi.
Hayi amanzi.
Isimuruti.
Hayi umfundisi.
Ising oil.
Hayi oil.
Eh tseding tho dina lena kwa tsona.
Zonke izinto zinesikhatsana.
Eh oil. Eh bahulu ba utlotsa ka yona
abalunge ebandla yakgcoba ngomafutha
impa tshepo ke Jesu
o dithemba uJesu
tshepo ke Jesu
themba uJesu
tshepo as oil
akwone mafutha manje
ithemba
uJesu
tshepo ke Jesu
Jesu uithemba
nganesu
wena mtawethu
ngiyaqholotsa
ngiyakukhuluma nawe namuhla
kire uthule mulayezo
uyawuzwa umlayezo namuhla
kire rapela lina
khuleka nami namuhla
uphuluhe
uzosinda
uphuluhe
usinde
ubani yafihla
ngoba siyafika
kahlulo yalefathile
isikhathi sesambuso sokuhlulela siyafika isikhathi
kahlulo yalefathile na
isikhathi sokwahlulela lomhlaba
ene emungu le emungu
omunye nomunye
yasa amuhela ngiChrist
lo ngamukelanga uJesu njengenkosi nomsindisi
asa kenang training ya Jesu
ongangenanga etraining kaJesu
uhlasala
uzosala
limathatha lefatsi lina
neyinkinga zalomhlaba
ngikupa uPeter Thapelo ena leni
khuleka lomkhuleko nami
ene Thapelo ena
lomkhuleko
hake ayikezetsa yona
angikuzenzelanga
Thapelo ena
lomkhuleko
ihuba Roma
encwadini yaba Roma
chapter 10
uba Roma chapter 10
Verse 9 to 10. Utwa iring. Utwa iring.
Lalela la uthithini.
Okay, maybe kalo chapter verse 8. Iri impa huring. Huri pulela e haufi le wena. E molomong wa hao, e ka pelong ya hao, ke yona pulelo ya tumelo e re bolelang yona. Ering, e ka re o bolela ka molemo wa hao. Hobane Jesu ke morena me o dumela pelong ya ha hobane modimo o motsusitse bafung o tla bolokeya hobane motho o dumela ka pelo hore a bewe ya lukileng me o bolela ka molomo hore a bolokehe
kwa base Roma 10 from verse 8 kepha kuthini na izwi liseduze nawe emlonyeni wakho nasenhlizweni yakho okunguthi yilizwi lokukholwa esilishumayelayo Ngokuba umuntu uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu yinkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindiswa. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube kungukulunga, ngomlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akayikujabhiswa.
Hallelujah.
Amen.
Re tla rapela. Modimo ntate ke a dumela. Hore Jesu ke morena. Hore Jesu o le atla lefatseng a shwa a tsoha o rutse ka letsong le letona ka jeno la hao mme o ntsa re rapella. Ka molomo wa ka ke a bolela hore ke morena ke mphulusi wa ka ka pelong ya ka ke a dumela hore ke morawa hao le hore motsutse bafung. Ho tloha jwale ke ngwana hao ke phulusitse. Amen.
Amen.
Ngwaneso o phulusitse jalo ka ha Bible ine echo ha e hloke toloki.
O mukhulume khulekelo mkhuleko ususundisiwe lishule Bible.
And then ke batla just to rapella le ba kulang o le haye mo re rapele le wena.
Ncela ukukhulekela nabagulayo lapha emakhaya.
Eh. Father God, in the mighty name of Jesus, mdimo wa ka bana ba hao mo ba lenteng ba utlile lentswe la hao. Ulo a romela lentswe la hao wa ba fodisa. Ke fafatsa madi a Jeso mdimo wa ka over their situations, whatever mdimo wa ka sickness e banang le yona, ke ba rapella ke re ba fodise. Ka madi a Jeso mdimo wa ka ke bofa mdimo wa ka bofoko di bohle bo le mmeleng ya bona. Ka lebitso la Jeso ke a o leboha. Amen.
Amen.
Amen. Ngwaneso tia moreneng le matleng a hae a sa hlolweng ke letho. Ke a o rata ka lebitso la morena Jeso. Amen.
Amen.